Sammy barakunda kuvuga ko bakundanye n'uno mwigeme. Ariko si byo je ndafise foto ina mucha mubibona ngaho nyene. Ariko umwe n'umwigeme we bakundanye vya Africa. Mise Valentine mwari kumwe urahari? Bivuge na Shugwe
bakunzi ba Exactive.
Eh naramuvumbwe
na bakunzi ba Exactive. Ikona nirushabu urukurandu unanirushabu bunga frema.
Ni Shugwe barakunda kuvuga ngo rakoza mu ratubesha ngo ntibakundanye ntibabana. Eh musombe central.
Oya anyange kubera parseke ushantonganisha. Wona bakora
cyane.
Sante ne papo vraiment uraburusha.
Sawa, ça boy.
Okay.
Merci chan.
Namubonye bari
kumeza kuma. Kuri Silver Hunt yari kumwe n'undi mukobwa.
N'undi mukobwa.
Niyo mama.
I love you baby. I love you baby.
No, babari sha.
Sina sokanye na mama kuri Silver.
Basokanye na mama wawe. Mama wawe niwe mukunzi wawe. Niba mukunda Shugwe mwari gusohokana. Ugo mumube umugumu mubesha kumumube.
None wewe ni wasokanye na chiza. None ko wasokanye na chiza. Murakunda.
Isaac TV.
Yes. Mr. Home namaze gushaka kuri mikoza Isaac TV nkora manda bikora miss yose mukubazana ibintu bimeze neza mukubazana exclusive interview murazi ko ndabakunda cyane gose wamaze kugira subscribe cyangwa wamaze kuba umu abone wa Isaac TV turabakunda cyane gose iyo turi ngaha twaduhumba dutesa kuri mikoza Isaac TV nababwiye ni star boy Mr. Home behind camera turi kumwe na Juma Jux mukoya mabikora miss yose iki ni cha kiganiro Home novuga yuko uno munsi dukorana n'umwigeme novuga numwigeme azi gukina arazi kwactinga muri Rukundo TV murazi Rukundo TV turayikunda sana ikora vyiza na mpamvu yotuma tutagirane tutayikunda tudatevyereka tumwakina umugambi ga Isaac TV azenga kugira dushore gukora cha kiganiro cyacu urabona imisoso twayizanye byose twabizanye turayikwaza gushora guteka sivyo turayikwaza gushora kudukorera ibikorwa vyiza cyane gose murazi ko tubakunda karibu sana umugambi ga Isaac TV ariko sha yambaye imuzu ziwanje Ni tuzi kwa numusi wa Saint Valentine no musi mabuja ni bon?
Ni bon.
Umeze neza?
Meze bon.
Uraberewe ariko wagize nabi ko ndabirako.
Oya ahubwo wowe wandabiye.
Wazishobora kurabirako. Okay ku bantu bari kwaradukurikirana kwanza presentation rakene no mwigeme ntimwe haramumubona cyane ariko no musi namubwiye ati byanga bikunda tugeza gukorana nawe nako tuzokama dukoresha abandi bo muri Rukundo TV ariho bashugwe bande nawe tugeza gukoresha so amazina kugira abantu bashe kumenya bari kwaradukurikirana ndazi ni benshi cyane ndazi no mukanya baratanga kanoti. Yes presentation yawe rakenewe kugira dukorane tumenyanye.
Okay nitwa Bella.
Bella.
Kinyo mu Rukundo TV.
Gaho nkuna gira presentation twa Bella. Ndumukiye muri Hangira niko bakina. Yes ndovuga yuko ni kiganiro home turafite ibintu ngatugira dutekira za kudutekera inyama ariko bye nava turatangura ibitunguru hama ibintu bigende neza cyane. Ndovuga yuko niko tugira tubikore hama ibindi raza kubibona. Ugira za kushaka kudutekera?
Ndabishobora.
Really? Okay, ngivyo rero bikoresho ngaha anye hama tubandanira iki? Tubandanira iziki akazi. Yes murabibona n'umwigeme yavuzitwa Bera mbega ajya watangwa gukira muri Rukundo TV ryari. Kuko ngerageje kuraba ndagufatira amiko. Ngerageje kuraba urashobora gukora tubandanye dukora hama ndakubaza uraza kunyishura. Sivyo?
Okay ndakwishura.
Wajya watangwa gukina muri Rukundo TV ryari kuko ubwa mbere sinakubona sana me like ubu unye ndakubona mu cyane.
Je muri Rukundo TV sana mushasha kubera ntagiye kirekire maze.
Ukina filme cyangwa ukina comedy nk'akazi cyangwa ubikina komeye kwijyohera?
Oya ndabikina kubera ndabikunda
nk'akazi.
Yego.
Yaya Sammy naho urayajya amahera yawe ugasanga amahera yawe arari ntanaguhembe.
Sebye ukora.
Yo bikora ujya muti pura kundi noti sana.
Hatsons.
Wifuza kudutekera inyama z'ibitunguru cyangwa wabushyira mu za sosi zimwe? Twe dukunda inyama z'ibitunguru.
Ndabikora uko mubishaka.
Okay, inyungu waronse muri Rukundo TV. Uvuga ko utari ufise mu gitari bwatangura gukina filme cyangwa utangura gukina comedy. Yes.
Ah,
tugane. Eh, aba jama.
Ah, bazili.
Ora aba jama bitugane.
Starboy.
Ah, je dorza tu fanye kipindi bitugane. Mugo bye. Sa aba jama wana nitera. Ngoje kwanza tufanye kipindi na una ni bila kwanza.
Je dorza bya sene
bwa. Reka tumanze dukine wana je bavyiza gusoma.
Twatuvuye kwihindura twagira dukine. Tuko turakina yapu tuko turakina filme sezo bita inimba.
Yes ariko uni hari yambwiye ko muri ko murakina ariko uko biri kose nibaze ko byaje. Cyica kiganiro mu tuko turakora tuko turategura ivyo mufungura. Rero ni mushaka gufunga?
Yapu akora munda udavize sanse probleme.
Sami si sahau nimeona nyama pale.
Enone rukundo TV turajya neza.
Maze tukurenga rino bintu shugwe nawe.
Reka bani bo batipe nkunda sana bakunda muri rukundo TV nubwo iki kiganiro kice gihinduka ariko no mwige maraza kubandanya dukorera kugira bigende neza cyane gose. Ndabakunda cyane muri amazina yabo harimo abandi ko ndabona bashasha mere hari andi ko ndababona. Ariko kugira ntibigorane sana. Ikanatsi ino mikro kugira dushore guhera presentation hariya. Nabigeme bashasha urabona ni beza cyane. Yendagiye kuronka abantu benshi nzokoresha home. Tushobora guhera ngaho kugira tubandanye kugira dukore ibyatuzanye. Ibi barabiciye ariko nta kundi no tugirene. Mkazina mama ni mama cyangwa ni sister yo ufisa bana
yego ndafise umwana umwe
abantu re baraba ama comedian bazo ce biparatura
afise umwana
urafise umugabo
mama yenda afise n'umugabo
okay presentation gato
nitwa mari na fasha Alice nkabandi mu mambre wa rukundo TV yego ndo mukinye mushasha ariko ndi mujyango ntabwo ndi mushasha
yego haya mutama nazo bavasha vura ati uru rutipe gwisamirwa kubagana
Oya, Sammy ni nk'amusaza wanje.
Yego. Ah, basaza wacu cyane hataka.
Oya.
Okay. Wowe dusanga tumuze ariko arashaka ku presidenta gato yina na kingi.
Jeni twana nashu.
Nashu. Ah, wose.
Na kanje ni Kevin nk'amusaza ndumukinyo.
Kevin.
Yego.
Unawe yavuze Facebook kwa mu kibitoki.
Akazina kanje ni Da Froze mama Matayo. Sasa kumenyereye.
Na mama Ruka nawe. Unamufatira uwenda kufatira
ama nitwa Kiza Pascal umukinyi atwika
atwikije ibigori ibijumba
ibigori
ibigori
ya
awabo
ya ndabaramukije kwanza bakunzi ba Haiza TV musanzwe munzi nitwa Shugwe Game na Science abanzwe kitse na bana
tura bine bintu guma yambara nibiki iki ni igisharizo okay
yambu nitwa Samuel Harerimana batazira pompompo batazira Mr. Mushusho Mr. Papa Samuel
ndabaramukije cyane bakunzi ba Isaac TV ni Cynthia
ndabaramukije cyane bakunzi ba Isaac TV ni Shimirimana Aline ndumukenye mushasha muri Rukundo TV
Shimirimana Aline yes novuga yuko murabona numunezero ugeretse guhura na nino team nino ni team mfana sana murabizi ndabakunda cyane yes novuga yuko uno mwanya nyene mwari ko mura shooting mbega twitege iki kwanza ava yuko mucya munkinira ka comedy gato kwera je yo ngiye hano hari abakomedi nta bintu byo gutekereza bihaba nugwa mu gwinshi no kudutoyenza nta bindi mbega twitege iki kuri rukundo TV muri uno mwanya ndabona ko muri ko mura shooting ato bavangiye mutubabarire uko biri kose nibaze yuko nakazi kitaye mu kandi
ego so nkuvuga ngo twa matubwira abafanzi bacu yuko bitege filme nshasha bita umubano ni filme idasanzwe cyane gose hamwe ahamwe ajye musanga tuko turakina filme bita intimba ego nkuvuga izo nizo filme zibiri zishasha zigiye kwaka mu gisagara cya Bujumbura fire
ni ntimba nagwari comedy
oya ni sezo kabisa
ariko gatoyi dusubiye nyuma gatoyi muri abakomedi turashaka gatoyi nimba arakantu muwa ndazi aho muwa muri kenshi turashaka mudukinire comedy gatoyi byo bavyiza kugira abakunzi ba Isaac TV kugira tuba tubazanza muri gatoyi
ari umuntu yavuze ngo aratwika reka twike turabe mbaba twika
Lekale mana mbiriza jewe ngomba ndirimbire umudemu ngaha mwabademu bose baliho umudemu nkunda cyane
umudemu wa kandi kwarumvise uko umugore wa umwahe mwavanye waramutanye umugore wa umugore wungu umudamu we nguyu bahora babana mugabo numva ngo ntibabana kandi ibyo uraza kubitubwira nugira uririmbire cyangwa uririmbire wundi niwe ugira uririmbire cyangwa uririmbire wundi
oya umbiriza sene pa problem
tugire rero tugire ukunda ugira ukunda muri no mwanya ari ngaho ugira uririmbire
we nkunda Oya Yesu nkunda mu bezwetezwete. Oya ha ni kamufano.
Twagire rero gatoye.
Bere kanda bitana cheze kerino. Eh. Okay.
Akwicare ko.
Okay. Eh. Kerino mana. Hey we tala nga akwaga gatango kanje.
Yo.
Numi mana. umbiriza rero ngira ndamuririmbire ulimi keme mwiza nikundira nawe musa muri Africa community uri jarali muri kiranga bane nziriza mu mwizima ana
nora
atiye ararize ega yarize ari ne warize
jashitse
urubatse cyane ubaze
ndubatse
eh mana
ubatse nande ubatse
ubatse na cyiza
yo mana we yo mana
gatunga ubatse na cyiza ariko abantu
bari ubatse muri filime
ah mubatse na cyiza muri filime
muri filime
ariko birashika
oya
nibishika sometimes
eh mwabibonye
murabe narayikuye
ubatse muri filime
mugabe ukunda gwari no kuvacha ndubona marera ko yaratangwa gukora
yari yari zeri yafashe ni bisantime
eh yahare turaje gutwika mwabibonye
kabisa aririmba neza aririmba neza
okay mwagize neza rero okay novuga yuko ariko waririmba unye turashaka kumenya kwanze kuri kwanze reka tumanze twisere gato cyiza turabize aho tuheruka kuza gukora ikiganiro hari ya anye mwari mubana n'ujya mudamu ariko kuri no mwanyango ndimubana kubera iki mwari ko murakina filime cyangwa mwari madame nawe
Ya hama jiki nagomba kuvuga urya ntabwo ari umudamu wanje.
Nivyo.
Nivyo. Mwariko muri pimwe.
Ibyo nta byishimo bivuga ko brema ya
abo batipe ngo barakina na comedy bakabana niko numva reka uno wamwigemera atonoza ibijumbu nawe umeze gute se
meze neza
ubusigaje gutonoza
hajya fyara naniye warafashije
yaratse kunani
oya
bitonoye na
Ah no. Tendezi no wonyo wanditse muri commentaire ngo navuke mu bijumbu ko ya wonyo ko ndabandi.
Wavutse bikore bijumbu cyangwa wavutse ariko barabitse.
Wambiye ngo navutse ngo ndiko ndashonera bijumbu ko ya wonyo ko ndawe niyenze mu kubitonona.
Okay, aho mbinga uri atayeje kugina tugiye kuri bese kugira bitumwe. Sibyo. Ya kugira. Cyarane uza kuvuga yuko murabona ni benshi baraza kungora ariko uwo nyavuze ko avukiye mu bijumbo nivyo reka tujye kuri Sammy nawe Sammy barakunda kuvuga ko bakundanye n'uno mwigeme ariko sivyo je ndafise foto ye namuca mu yibona ngaho nyene ariko umwe n'umwigeme we bakundanye vya Afri Mise Valentin mwari kumwe urahari bivuge na Shugwe
bakunzi ba Exactive
eh naramuvumbwe
bakunzi ba Exactive ndibaza
kuri Seva
mwaje kono urumva ikunanirusha uri kurandu unanirusha ubunga vraiment imagine vraiment
oya tatugeza kujya mukuri kugira tumenye ukuri
okay
ah uyu Shugwe barakunda kuvuga ngo reka kuza mu ratubesha ngo ntibakundanye ntibabana eh umusombe central
oya anyangiye kubera parce que uje ntonganisha anza kujya ama inyuma y'umusegetera
nivyo
mukuri ngo nabakora cyane ça n'est pas bon vraiment uraburusha
Okay.
Narakabonye uje
kurangiriza bakunzi ba Exactive TV kubona umuntu w'umugabo nka Starboy akabona ibintu ahubwo yo bakabati ngo abike basi agacaza nga ku kiganiro akamara amaza imbere ya
Mike akabati kuzuye
I love you bebe kandi bebe mu misiri imbere ngiye kugweje iteka ndakwambika impeta Exactive TV badoza babibone I love you bebe
no babari rasha
tira tokanye na mama kuri sebe
Yes.
Je ndiko numviriza Sammy je ariko aravuga wasohokanye na mama wawe. Mama wawe niwe mukunzi wawe. Niko mukunda Shugwe mwari gusohokana. Ugumumubesha reka kumpendera umwana.
None wewe wasohokanye na Ciza. None ko wasohokanye na Ciza murakunda.
Yes, byaryoshye byaryoshye. Reka dushike kuri dushike ngaha kugira tubandane. Tuje kuri Bera nawe. Nica ikintu wungutse novuga yuko no mujyango wakwigishije muri Rukundo TV nk'umujyango ha Rukundo TV wakwigishije utarufise utaratangura kwina comedy ariko ubu unye muri wewe wumva ugifise kandi unashima cyane.
Je muri Rukundo TV chambe. Icyambere cyo narashimye ingire bakina ari cyo banyunguye ibyo nari nzi byinshi namenyeyo.
Okay, Imana iramutse igukora amenyo ngana n'aba X wayo kurangana.
Ndibaza ni rimwe.
Rimwe? Okay, duheri nona nibarize uriya mu. Mbega nyibutsa akazina gatoya.
Alice.
Alice.
Yego.
Okay, ibihe utarajya ku mutarabara n'umuntu n'uwo mubana w'umupapa n'ise w'umwana sibyo? Imana iramutse igukuye amenyo.
Dalile.
Kunchoro wajyamanye n'abahungu. Iyo gukuranga.
Cyo ni kwaze ikomeye cyane. Kigoye no kwishura. Yego bro.
Kiragoye kwishura.
Kuko donc nkico no vuga hari gusanga nkundi muntu ariko arajeja umuntu agasanga abwa ati ngo ivyo bavuze ngo sivyo canke ilevre simacho na ivuga ko cyane. Kuko biragoye.
Usuri mwiza aho ndazikaraciye bisanzwe. Eh tukubona.
Oya amgende mwiza
mvuze.
Oya oya basi na pomporanye.
Eh
oya.
Njigeze biba rero.
Oya ntivyaba.
Okay, mera micro. Onye kugira duse n'abacisha ko hose. Ndabona ufite tatuaje madame ni nana n'izina ryawe.
Ni nana.
Yashyize fise tatu ni nana. Gushira tatu kuri wewe ubikora kugira ushaze cyangwa ubikora kugira ugire icyo werekanye kuri wewe ku mubiri wawe komukashi cyanye.
Kujewe byarabaye tu natusanzemo.
Ariko kuva aho ziriye muri Rukundo TV mboni fresheri zabaye nyinshi.
Abantu beshe.
Yego kwiri. Cyanye nibivana na nzenyuri kuri kintu no munsi. Rore bagwanye no munsi nje gituma waje utagase.
Biravana. Ariko ni misi yose na nagase.
Nawe wewe wavukiye mu bijuru. Sa cyiza tujyanira ninja ariko uko biri kose.
Ibijuru uko bivukiyemo.
Wa muntu yavuga Facebook kwa mukibito.
Yemwe yabeshe.
Guri aragiye ntiyabeshe. Hama reka ndagushimire kwanza kubona n'ubu kiri kumwe na kubona warahebanye na cyiza nawe yavyanse. Mugaho ukaguma muri team no vuga yuko ni ikintu kimeze neza cyane gose kuko umuntu mwarahebanye ukaguma umubona nk'umu ex wawe. Eya, urumva ari giye musanga aho kaciye ngo ntagwa. Suko mutamo. Suko.
Yene umbaze ibyo ntabwo
nzikaga. Okay, reka ndagushimire kwanza kubona witavye buno butumwa mu gami bwa Isaac TV. Bere micro umwigeme atukinire gatoye urumuntu zigukina narabibonye. Gatoy.
Warabibonye?
Eh, gatoy. Action.
Nyine cyo nyice nk'inkuru.
Kinari wenyene na nakimwe. Sha. Kinisha cheese.
Kirashire muzi.
Shema kazi ki gatunda pere.
Akazi ki bacha dutera ko pride. Ushaka gukinisha nde muri aba bose bari ngaha?
Muri aba uwo shuka ni.
Ndabushaka rero. Turushaka mu mukinisha.
Amerika.
Okay, gena mukinisha rero ama nibye. Nicare ngaho cyane. Cyangwa muhagarara.
Muhagarara
nta kibaye. Eh, ni muntu hari nyama zanje.
Reka manage magara stand by da.
Action.
Mama Erika.
Sa.
Ubwo nizi urafise ubwenge neza buri ku murongo Imana yaguhaye neza urabutonde.
Aha, usanze ndakagugure.
Kamwe kambere, umvize ndakubyiri. Ubwo yige narakubonye mu ijoro, uri kumwe n'undi mugabo kandi nzorira kubimubwira mu payiri.
Nyajewe nyene.
Wewe nyene.
Kandi rero ufise akarimi.
Wena kufise, au kufungisha nga?
Mga singe jeja kugejeje.
Umbilizenda.
Kwanzo mga batuwa likuma yari papa wa?
Eka na watuwa papa wa anja, yaru hundi mga wa mga wa wenda, manja kukuna tarika aki. Urabi hariri ni hariri?
Ndabde meye nonge ndabi hariri ya, kandi wenzo kukura kagatu.
Inde?
Wewe.
Nzo kutikura. Umbiliza, imbeje uzo manja kukura gatu. Jini manja kukura kuyu mumwa, nimi bigende mila kushusha.
Ibe nyo bigende mila.
Yes, you're gonna go get a condenser with Chanego, Rukundo TV.
Kevin, run for a year.
Yes, I can kubwira ni rukundo TV novuga yuko numunezero kandi ndazi umukozi wa Isaac TV yose ariko akurikirana Isaac TV cyangwa rukundo TV ndazi hari hose ariko aratwenga reka ndabashimire kuko uko batanguye bangana siko bangana ku unyu novuga yuko ndiko ndasozera kugira dutse nabasozera uko batanguye bangana siko bangana ku bisigura yuko rukundo TV riko ratanga kazi ku bandi bajene nimba ufite company itanga kazi ku bajene urabona abajene tuko turagerageza kugirane tuko turakorera novuga ku marezo sosiyo cyane tukaronka iki akanoti niba ubona kino kigano cyangwa wabona filme ya rukundo TV ntoyirabe ufisa ama mega cyane cha
romba yacu
raba filme zabo aho bazishira ni kuri rukundo TV raba ibintu byabo nimba ari kuri Isaac TV raba ikintu nibisanzwe nimba dufite inzigo cyangwa bafite inzigo raba ikintu cyabo gira naho batera imbere rano nakubazi gukina nagerageje kwa yagisha bose nahari benshi ariko ivyo nakoze nabikoze nuvuga yuko nahishike nka Isaac TV nahishike nka Starboard kumwe na Juma Juxi n'umujyango nkunda cyane gose nka rukundo TV reka ndabashimire kwanza mubandanye ibikorwa byiza ndumva yuko muri ko murashooting kugira bigende neza gusezera sinzi ko musezera mwese
reka dushimire cyane Isaac TV dushimire n'umuntu bita Starboy kyo mana yeah. Musore Starboy ndamwemereye mwabonye ko mfite inka nyinshi ndamwemereye nk'imwe nga
nyine ngo ngabona bo mpiya ubona bo mpiya turizi zose
nari kuguha madami mugaba madami nibikunda nzoca ndaguye
yavuke mu bijumbu ngo yavuke mu
bijumbu voilà ma mama uete azokwikuriza
uzokwikuriza
bro okay nukuvuga rero Starboy reka dushimire nuri inyuma ya kamera nituzi sura yuko nimeze mugabo gusa imani muheza gire hama so twagoma tubwira abakunzi bacu vuba bitege filme nziza cyane bita umu
bano
umubano
umubano
so na nini filme sana bari bamaze imisi bayi dusaba bita intimba iyo filme nkuvuga vuba tugiye kwatsa umuriro kandi turabakunda sana vraiment umuntu utaragira abone kuri rukundo TV vraiment waracirewe sana no kuri Isaac TV ego
Yes, we know how we do murazi ko tubikora neza cyane gose kino kigano nuwa kibonze kuba uwambere kugira partage like na comment na share ni vyiwanyu ama bana batipe mubashigikire naba basitsa arabona harimo aba mama aba mama baratanga impanuro kubigeme bakiri bato kugira kuko bamaze kubabonera izuba bamaze kwibaruka bamaze gukora ngikoga ntajya natwe ni hatari yes urumva muzere rero murabashigikira bano bantu kugira nabo bashure gutera imbere hano bakuri sosi no bakuru mukate nanjye mubandanye kunshigikira ko nanjye niho nkura yagasabuni niki kugira bandanye gutagata reka ndabashimire mwese ndabakunda cyane gose bye bye ni Mr. Home kuri mikoza Isaac TV twari kumwe n'aba batipe behind kamera kwari kumwe na Juma Juxi abandanya kubazana amasana mu meza cyane urabona nabigeme basa neza bogamazi yatanga
cheri tugende ndagusaba imbabazi kuko Starboy mbone ibintu yansi
nimugende gende
bakunzi Starboy vraiment mugabo bro unatuna nchonganisha bro
si byiza nimugende yes turabakunda bye
Isaac TV home.